easy.
Ow!
Yes, girl!
I did it!
I'm losing my mind for you!
I did
look
it!
At it! Look
I
at
did it!
It! You cashed in!
I cashed
first
in!
First off, you won money in the bank.
I know!
That's insane!
That is its dream come true.
Then you're champion!
Now I'm a champion!
What? What?
For one night! Damn, I am good!
Oh, so you got stars too? Oh.
Yeah! Woo! You know what? Give it to them.
There we go. That's how you get that done.
Nice.
That's how you get that done. How do you? It's fine. Do this. Do this.
Da 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 da